Zoom.
Oh, anaruka ruka.
Ikiruka anaruka.
God.
Oh my God. It's so funny. Oh, better lift. Sasa mahali wa kivika na ikose kusimama.
Hapo ndio wanataka kuambia sasa shida ni kushuka. Eh.
Kupanda wamepanda, kushuka ndio itakuwa ngori.
Nini?
Ha, trini baba watu gida.
Eh.